Dalan, kutaka deku taka tadinke nepe. Tari. Dalan, kutaka deku taka tadinke nepe. 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 Dalan, kutaka deku taka tadinke nepe.